kuthiwa masifune u-s apha kulo s squared minus 2s minus 35 is equal to u-0. Kokuqala ke ngoku uyibona lento eyikuthiwa yi-quadratic equation. Ungafuna ukumfuna lo s ngohlobo oqhela ukwenza ngalo kwi-algebra. Kodwa ke ngoku ufuneka uyicingelena indlela ngoba apha sine-quadratic equation. Masikhe ke ngoku ndikubonise indlela onokuyenza ngayo le nto. Ndiza kubonisa ngale ndlela esiza ukufactorize ngayo ngokugrupisha. Xa uyibona le nto esinayo apha le quadratic equation, ukhe ucinge apha uba lo negative 2s lo kufuneka sibe namanani amabini esizawuthi xa siwa eda sifumane u-negative 2. Kodwa la manani la futhi xa siwa multiplier kufuneka asinike u-negative 35. Ngoba la manani siwa multiplier yo asinika inani eli-negative, ithetha uba elinye lizawuba positive elinye libe negative. Kufuneka ke ngoku i-signs zabo zingafani. La manani am u-5 no-negative 7 ngoba u-5 plus u-negative 7 ukunika u-negative 2. Ithetha uba ke ngoku ndingakwazi ukuyibhala eli nani eli lingu-negative 2s ndilibhale ngolu hlobo. Ndizawuthi s squared qala ndilibhale ke ngokulona ngolu hlobo lika ndizawuthi ngu-plus 5s minus 7s. Sibe naye ke ngoku no-minus 35. Yonke ke le nto isinika u-0. Siyibiza ngokuba kukufactorize ngokugrupisha le nto ngoba siye sithathe siwagrupishe la manani esinawo. So apha kulona sizokhupha u-s sifumane u-s plus 5. Izawuba ngu-s times u-s plus 5. Apha ke ngoku wesibini amanani mabini awugqibela siyabona uba sine-common factor yethu engu-negative 7. Sizamkhupha ke ngoku lo minus 7 sifumane u-negative 7 times s plus 5. Yonke ke le nto funeka ilingane no-0. Ke ngoku uyabona ke ngoku sinezinto ezimbini apha ezino-s plus 5. Ke ngoku ithetha uba ke ngoku singakhupha u-s plus 5 simbeke naye ecaleni. Sizawufactorize sithi s plus 5 times apha kulo s times u-s plus 5 sizawuthatha la s sizawuthi times la s ngoba u-s plus 5 times u-s uza kunika laa nto lapha sithi minus 7 ngoba siye sasusa la s plus 5. Le nto kufuneka ke ngoku ilingane no-0. Ilingane no-0. Ngoba ke ngoku sesiyifactorizile le nto, kufuneka ngoku siyicinge uba simfumana njani u-0, kwenzeka ntoni apha ukuze ibe ngu-0. Uba ke ngoku ndingakuxelela uba ndinamanani amabini asiwabize ngoba ngu-a no-b, ndizawuthi ndino-a times b sithi ungu-0. Ithetha uba u-a ungu-0 okanye u-b ngu-0 okanye omabini la manani ngo-0. Nalapha ke ngoku into esizayenza apha kuba apha elinye la manani ngu-0 okanye omabini ngu-0. Sizawuba no-s plus 5 ungu-0 okanye ingangu-s minus 7 ongu-0. Ingalilo eli lingu-s plus 5 elingu-0 okanye u-s minus 7 abe ngu-0 okanye omabini la manani angangu-0. Ke ngoku sifuna ke ngokufumana uba u-S wethu lo ungubani and siyakwazi uba senza njani. Xa sesike ngosimfuna lo S sizawuminusa u-5 macala mabini ale equation enzela uba izawuhlala ifana. Sizawuba no-S ulingana no--5. Ngoku lena i-answer yethu yokuqala. Apha sizawu-eda u-7 macala omabini kuze i-equation yethu ingatshintshi. Sizawuba no-S ulingana no-7. Le nto ithetha uba u-S angangu--5 okanye u-S angangu-7. Sibeke ngoku sigqibile siyenzile le nto. Ungayijonga uba iya iyo nyani na. Uba sino--5 sizawufumana u-25 - 10 iza kunika +10 akunike u-35 - 35 akunike u-0. Uba ungu-7 sizawufumana u-49 - 14 - 35 naye uza kunika u-0. Ndithilo ndathi ikhona indlela elula yokuyenza le nto kodwa ithi ndiza kubonisa uba yeyiphi ukuyenza ukufactorayiza ungadingi kuyigrouphisha. Uba ndino-x + a, masithi ndino-x + a times u-x + b. Le nto indinika bani? Sizawuba no-x² + ubx + ax + ab. Uzawuba no-x² + la mabini amanani ano x uzawuba no-a + b × x + ab. Uyayibona iyafana le nto esinayo apha naleya esinayo pha kuleya eno ngoba pha phambi kwala s kuno-1 noba asimbhali nalo phambi ka-x² sino-1 esingazumbhala. So sifuna amanani esithi xa siwa eda asinikela -2 kodwa xa siwa multiplier asinike u--35. Uyabona ke ngoku xa siwafumenela amanani ungavele uyithathe uyifactorize uyenze ngolaa hlobo ke ngoku ozawuba no-x + a × u-x + b. Siyawazi la manani wethu apho uba ngu-5 no--7. So ke ngoku besinovele siyibhale nje singagruphi singayenzi laa nto yokugruphisha. Sivele ke ngoku sizawubhala sithi ngu-s + 5 × s - 7. Besinovele sisuke nje pha siyibhale ngolu hlobo singadingi kuwenza le nto yokugruphisha. Ibizawuba lula le nto isikhawulezisise kodwa ukuyigruphisha kurayithi akunangxaki.